Kech pok wabet piny kaka bura mar ODM mondo wawach ni wasiro parono. Ang'o momiyo nyithindo ng'anyo? Bing'eyo, bisenono Trevor, ni gik ma nyithindo wachogi, mibadhi, tich mok ti maber, ok ndik ji maber, kata tich onge, tich matin mantie ok ndik ji, nengo nyocho hingo gik moko. Bing'e ni magi gik mocho wacho ndalo mondo wang'anyo, kata magi gik manendi BBI, samoro ka kijendegi loso tiparo ni gisomo BBI, mago gik mane ok wadwar te. Miyo nyithindo go, gik magidwaro go, gin kare. Magi mo wageno ni sirkal makoro wajiwo lwetgi nikech wamiyo gi jomo wang'e ni nyalo tiyo. An nyocha kia koda tich, chando gi nikech gi kia koda tich, chando gi nikech gidwar. Koro wajiwo lwetgi gi jomo nyalo tiyo. Mo wageno ni mondo gitim gigi, mondo nyithindo gi ubed gi kwe, mondo piny ubed gi kwe. Koro machanda mar tarika aboro ni, em nyithindo ginyocha nochako ni ok ne gidwar finance bill. Wajiwre jiwa mokadhe, kata wago noto joka ng'anywe nguo kadhe. Ma nyithindo gi giwam. Nyithindo gi ukuni, koro president gi joge go gidwar. President nike jogo kutima ber. Ukuni koro karaloko jogi. Gichako gikwe. Koro gima